Dahabshiil Motors gaar ahaan qaybta Hyundai oo ka tirsan Dahabshiil Group ayaa maanta magaalada Hargeysa waxay ka daafuraysaa gaadiid cusub kuwaasi oo kala Toyota, Iveco iyo sidoo kale Sinotruck waxaana xafladu ay ka dhici doontaa magaalada Hargeysa gaar ahaan xarunta Dahabshiil Motors ee bariga magaalada Hargeysa